Intshukumo zasendle ibhalwe nguPatrick Glendening, imifanekiso nguRebecca Elliot. Izikhwenene zisifihla phezulu emithini. Tsala isebe lomthi. Uza kubona. Isele luluhlaza okweqabi. Yiyo le nto lizifihla ngaphansi. Amachaphaza engwe ayayinceda ukuba ingabonakali, kodwa ungabona ukuba ikhona. Ilovane lingafana nawo nawuphi na umbala womnyama, ukususela kumasebe amdaka kakhulu ukuya kwingca eluhlaza yiyaka. Inyoka izisonga emagqabini. Xa imvula isina, ikhwela phezulu emthini. Okrebe aphumla emixobhozweni, imilomo yabo ivala ngokam. Amatye ayatsha lilanga elifudumeleyo. Kuphuma ufudwazana eziva kamnandi. Ingaba yinyoka emdaka le ihleka emthini? Hayi, ngumsila we Nkawu. Iintyatyambo ezimibalabala zingafihla ibhabhathane ixesha elide. Umgqumo wehlosi uvakala okwendudumo. Lithi, ndiyakuthanda ukubukela iintshukumo zasendle. Masizibukele kwakhona.
Moving picture books, magically bringing storybooks to life.